Kua whakatū whiringia tētahi whare whakaruru hautāne ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Ko te tikanga o te whare nei, he āwhina I ngā tāne, kia puta ai o rātou ihu I ngā raruraru e whakatō wene wene ana I a rātou. Kei ara paira tāwhai ngā whakamārama.
My husband would be so happy with this. Kia ora everybody.
Ko tā kuta pē ngata tēnei e whakahuahia nei, inā ko te whare he maramara noa o ana mahi, inā he whare whakawātea inā raruraru e nau ana I te tāne.
Ko te mea nui e tēnei whare, ākoa nohe ākoa, ko wai o ākoa motea ki a tau te awhi, ki te tāne, ki te whānau katoa.
Ko nā raruraru e kōrero hia nei ko te whakamomori, te patu tānata, te waipiro, te petipeti, me te aha atu hoki.
Ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi o te teirāwhiti, he nui ngā mamai. Anei, te whare ki te piki, te ora, ki te tautoko, he huarahi, kei mua, he huarahi, pai kei mua I a tātou.
Te tau 2006 tokorima nā tāngata I kō hurutia ki roto o te tai rāwhiti. Nō reira, huāke ko te whare nei.
This has been a dream of ours since we started in 2006, which came out of a really sad time in our community. And it's great to see something really, really good come out of that.
Anei te huarahi kia whai koe, kia ora ai koe, kei Wainganui tō whānau. Tō wahine o tamariki hoki rānei, a tātai mokapuna rānei.
Nō reira, ko te akiaki a te huna, mena he raruraru au, tirohia te whare tauawhi nei. Rāpāra tāwhai, te karere.